Jama'a assalamu alaikum barkamu da kasancewa wannan channel mai suna ABS Studio Goza. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda ake kida zan gwada mana da wakan Maryam Sambisa. Maryam Sambisa ko ya sani ko? To insha Allah yau zamu yi bayani akan yadda kidan yake. Thank you.